Jinsi gani dunia ilivyoenda digital? How has the world gone digital? Because the world has gone digital. Wakati nasema dunia imekuwa digital,